Iyi ni radio BBC Gahuza miryango. Ivugira Londres kuri metro 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na President Sengiyumva.
Uriwe hoteza amatwi BBC Gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri BBC Gahuza kadomo.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Toni ingingo z'inyenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 20 z'ukwezi kwa karindwi. Perezida wa Komisiyo y'Uburayi yasabye ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kugabanya ingano ya gazi bikoresha ku kigero cya 15 mu mezi ari imbere igihe Uburusiya bwagabanya ingano ya gazi bugemura. Mu gihe ibiciro by'ibiribwa bikomeza gutumbagira ku isi, muri Kenya hari kwihuta nyuma y'igabanuka ry'ifu y'ibigori. Mu kiganiro cy'abagore turaganira n'umunyarwanda kazi ukora amavuta y'umubiri mu bimera nyuma yo kuminuza mu masomo y'ubutabire. Yabitangiye gute?
Guhera niga secondaire icyo gihe hari hagezeho gushishikariza abana b'abakobwa kwiga science. Rero njyewe niga no muri tronc commun nabaye wa mbere mu ntara, nabaye umukobwa wa mbere mu ntara. Donc nabonye igihembo cya Madame Jeannette Kagame ya intara ya Cyangugu.
Hani London, urukiko rukuru rwareye rubwiye ukuntu abategetsi mu Bwongereza baburiwe na guverinoma inshuro nyinshi kureka umugambi wayo wo kohereza abimukira basaba ubuhungiro mu Rwanda kubera impungenge zishingiye ku burenganzira bwa kiremwamuntu. Hari n'imikino muri ibiganiro bibiwe na Florentine Kwizera. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri amakuru ni mu kanya nyuma y'uko Robert Patrick Misigaro abanza kutegezaho incamake y'andi makuru avugwa ku isi.
Ugwego nyobozi gwa Buraya gwatangaje umugambi w'ibihe bidasanzwe uzofasha mu gihe cy'imbeho nyinshi canke hiver n'ivyashika u Burusiya bukugara imihora yose y'umwuka wa gaze wifashishwa mu gushusha. Ivyo biramutse bishitse, ugo gwego nyobozi rusaba ibihugu by'ibinyamuryango kugabanya gaze bikoresha gushika ku rugero rwa 15%. Rushaka kandi yuko hoshigwa ko uburyo bwotuma uko kugabanya gaze ikoreshwa biba itegeko n'ivyaba nkenegwa. Umukuru w'ugwego nyobozi gw'ishyirahamwe rya Buraya Ursula von der Leyen ivyo yabashikirije mu kiganiro yahaye abanyamakuru i Bruxelles.
On the reduce of gas use
mu kugabanya ikoreshwa rya gaze mu gihe ibintu byamera nabi nkiburizwamo ryuzuye rya gaze y'Uburusiya, twatanga impuruza mu muryango w'Uburayi bwose. Turasaba amareta agize umuryango kugabanya ingano ya gaze ikoreshwa ku kigero cya 15%. 15%, kubera iki? Ibi bihwanye na metero cube miliyari 45 za gaze. Kandi tugabanyije gutyo twanyura mu itumba dutekanye igihe habaye ibura ryuzuye rya gaze y'Uburusiya.
Guhiganirwa kuba umushikiranganji wa mbere mushasha w'Ubwongereza ubu bisigayemwo abantu babiri. Wahoze hari umushikiranganji ajejwe ubutunzi Rishi Sunak hamwe n'uwari ajejwe imigenderanire n'amakungu Liz Truss. Basumbije amajwi umushikiranganji ajejwe ubudandaji Penny Mordaunt mu ngunga iheruka y'urukurikirane rw'amatora aho batorwa n'abashinga amateka bagenzi babo bo mu mugambwe Conservative uri ku butegetsi. Gutora kwa nyuma kuzokogwa n'abanyamugambwe. Uko gutora kwakurikiye gutanga imihoho kwa bwana Boris Johnson nyuma yaho abashikiranganji benshi bamukuriye kwa maboko kubera ibikorwa bitandukanye by'akamaramaza. Uzomusubirida nk'umushikiranganji wa mbere akaba n'umukuru mugambwe uri ku butegetsi azotangazwa mu ntango z'ukwezi kwa cenda. Umukuru w'igihugu mushasha wa Sri Lanka yasavye ko haba ukwiyunga imbere y'ibibazo igihugu kirimwo, ariko bwana Ranil Vikremasinghe yanagabishije yuko ngo azohangana bikomeye n'ivyo yise utwigoro tudakurikije demokrasi two gutembagaza leta. Uwamubanjirije yabogojwe Gotabaya Rajapaksa yari yegeranye n'umukuru w'igihugu mushasha yatanze imihoho nyuma y'amezi y'imyigaragambyo yavuyemo kwigarurira ibiro vyiwe. Sri Lanka iri mu bibazo by'ubutunzi bikomeye, ifise amahera y'agaciro makeyi hamwe n'ingorane y'ubuke bw'ibifungurwa hamwe n'ibitoro. Aya ni amakuru ya BBC. Mugihe ibihe vy'ubushuhe budasanzwe bibandanya ku mugabane wa Buraya, ubwo bushuhe bwinshi buvanze no kubura kw'imvura buriko burabangamira cyane ibidukikije. Ubudage n'Ubusuwisi byagaragayemo ubushuhe buri hafi ya degre Celsius 40 muri nondwi. Ivyo bikaba bituma haba ubukene bw'amazi bikanabangamira ibikoko byo mu ishyamba. Ni inkuru ya Imogen Folks ku mugwa mukuru w'Ubusuwisi Bern, mushikirizwa na Yvette Kabatesi.
Amazi y'imigezi myinshi yo mu Busuwisi ubarashushe cyane kandi yaragabanutse ku buryo amafi yatangiye gupfa. Bamwe mu bayobozi b'Ubusuwisi barahangana no gukura amafi muri ayo mazi bayashyira mu bigega. Azasubizwa mu migezi ubwo amazi yayo azasubira kwiyongera. Ikigo gitunganya ingufu za nuclear byabaye ngombwa ko kigabanya umusaruro wacyo, kuko amazi y'umugezi wakoreshwaga mu kugabanya ubushyuhe bw'izo ngufu ubu ashushe cyane. Yaba Ubusuwisi cyangwa Ubudage, ubu byose bifite ikibazo kigabanuka ry'amazi atari gusa kubera ubushyuhe bukabije, kuko n'urubura rwaguye ari ruke mu bihe by'ubukonje biheruka n'ibibuye by'urubura bigenda bigabanuka. Impuguke zivuga ko ibibuye by'urubura ari byo bigaburira imigezi yo mu Burayi bishobora kuzazima burundu mu mpera z'iki kinyejana mu gihe ikibazo cy'ubushyuhe ku isi kitakemuka. Uyu munsi hateganijwe imvura nke mu misozi miremire yo mu Burayi, ariko ejo izuba rizagaruka.
Inama nkenguzamateka y'Ubutaliyano yahagaritse ibiganiro ku ngingo zashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere ku kugerageza kukiza leta yiwe igeze ahatemba. Ibi bibaye nyuma yaho umukenguzamateka wo mu mugambwe Five Star Movement avugiye yuko umugambi wa bwana Mario Draghi udakwiye, ko ahubwo hakenewe intumbero nshasha. Umugwi w'abagira kuvyiyumviro bikakaye bari muri leta bavuze yuko batazobandanya gukorana mu runani na Five Star. Kare bwana Draghi yari yashikirije ko hashingwa urunani rushasha kugira hakingigwe ibimaze gushikwako mu mwaka n'igice uheze. Abajejwe intwaro mu ntara ya Blue Nile mu manuko bushira ubuseruko bwa Sudani bavuga yuko abantu 105 bari bizwi ko basize ubuzima mu njyane zifatiye ku moko bapfa amatongo. Umushikiranganji w'iyo ntara ajejwe amagara y'abantu yabwiye ibiro ntaramakuru z'Abafaransa yuko ubu ngo hakenewe ko imfashanyo hakenewe bimwe bikomeye imfashanyo mu gihe impunzi zitagira aho zikika umusaya. Univuga yuko abantu 15,000 ubu bakeneye imfashanyo ngo ariko hari ubukene bwayo bukomeye. Jacques
ni Prud Robert urakoze cyane kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera ku mugabane w'Uburayi. Perezida wa Komisiyo y'Uburayi yasabye ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kugabanya ingano ya gazi bikoresha ku kigero cya 15 mu mezi ari imbere. Ni igihe Uburusiya bwagabanya ingano ya gazi bugemura. Ursula von der Leyen yavuze ko ingano ya gazi iza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi EU uyu mwaka yamaze kugabanukaho 1/3, kandi Moscow irashaka gukoresha ingufu nk'intwaro y'intambara. Ibirego Presidence cyangwa the Kremlin ihakana. Inkuru ya Nick Bick uri Buruseli muragezweho na Florentine Kwizera.
Mukuru wako kanama kumwe bwa Buraya von der Leyen yatangaje yuko bishoboka ko mu mezi ari imbere Uburusiya bushobora guhagarika burundu kugemura isoko ntanga nguvu y'umwuka wa gaze mu mwe bwa Buraya. Gutyo ngo ubumwe bwa Buraya busabwa kubika ingufu zose zishoboka n'izikoreshwa zikagabanywa cyane. Ingingo yo kugabanya ku bushake ibice 15% by'ingufu zikoreshwa izobiraba ibihugu byose bigize iryo shyirahamwe uko ari 27, ariko inama y'ubumwe bwa Buraya ishaka kwikora ku bubasha ifise ku ngingo ziraba ibibazo byihutirwa mu kuyigira itegeko kuri bose hamwe ibintu byoramuka bigenze nabi. Ariko rero ibyo bitegerezwa kubanza kumvikanwa ko na bose mu bihugu bigize iryo shyirahamwe, kandi bimwe mu bihugu bisanzwe bikoresha gaze nkeyi kurusha ibindi bishobora kuvyanka. Amahinguriro yo ku mugabane wa Buraya nayo nyene afise impungenge ku ngaruka zishobora gushika mu bikorwa by'urudandazwa n'abujya ibiciro bidahemuka kuduga kubera ikiguzi cy'amasoko ntanga nguvu.
Hani London, ejo hashize kuwa mbere urukiko rukuru rwarayi rubwiwe ukuntu abategetsi mu Bwongereza baburiye guverinoma inshuro nyinshi kureka umugambi wayo wo kohereza abimukira basaba ubuhungiro mu Rwanda. Nk'uko ibinyamakuru bya hano mu Bwongereza birimo na Reuters bibivuga, ndetse u Rwanda ngo rwari rwakuwe ku rutonde rw'ibanze rw'ibihugu byagombaga gukorana n'Ubwongereza muri uyu mugambi hashingiwe ku mpingenge z'uburenganzira bwa kiremwamuntu.
Mu kwezi kwa kane Ubwongereza bwagiranye amasezerano n'u Rwanda yo kohereza abantu basaba ubuhungiro binjira mu Bwongereza ku buryo butemewe n'amategeko, ariko indege yagombaga kujyana abambere mu kwezi gushize kwa gatandatu yahagaritswe ku munota wa nyuma n'icyemezo cy'urukiko rw'Uburayi ruca imanza zirebana n'uburenganzira bwa kiremwamo. N'inkuru mugezweho hona Siriake muhawe nayo.
Abimukira bategezwa kujanwa mu Rwanda bava mu bihugu nka Syria, Sudan na Iraq. Ababa buburanira n'abajejwe agataya kazi na muntu bararose inyandiko nyinshi zerekana uko uwo mugambi wo kubajana muri ico gihugu wahaririwe ko muri leta. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ubuserukira Ubwongereza muri ico gihugu yari yarungise ubutumwa bw'ibanga asaba ko u Rwanda rutotorwa ngo rurungikwemwo abimukira kubera impamvu nyinshi. Aha hakavugwa ko ico gihugu cagirizwa gukoresha impunzi mu bikorwa bya gisirikare gikorera mu bindi bihugu bibanyi nk'uko biri mu nyandiko zashikirijwe sentare. Muri ubwo butumwa kandi harimo ko u Rwanda rutubahiriza gataya kazi na muntu rutitaye ku masezerano mpuzamakungu rwashize ko umukono, rukaba kandi rwagiye ruranebagurwa n'Ubwongereza ku bwicanyi ndengera butungane impfu zo mu ibohero kunyuruza no kuburiza igufa abantu. Urundi rwandiko rwo muri leta rwo ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane umunsi umwe imbere yuko ayo masezerano ashirwa ko umukono ruvuga ko ayo masezerano adashobora gushirwa mu bikorwa ko hari namahera yategezwa gutangwa imbere y'igihe ko rero hari ubwoba ko ashobora kunyuruzwa. Aho ni mu gihe n'ubushikanganje bw'imigendranire bw'Ubwongereza nabwo nyene bwari bwagabihije ko mu gihe u Rwanda rwotorwa ko arirwo rwokwakira abo bimukira Ubwongereza bwotegerezwa kwitegura kudasubira gupfa ibyo bushikirije ku bijyanye n'ingene agataya kazi na muntu kifashe muri ico gihugu hamwe no kwitegurira kandi kunebagurwa n'inama nshinga mateka y'ico gihugu hamwe n'amashyirahamwe atahoyegamiye muri politiki. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda yanebaguye ibyo yise ibyiyumviro bitagira aho bifatiye ku buryo abo bimukira bufatwa mu gihugu ciwe. Leta y'Ubwongereza ariko yariyemeje kubandanya uwo mugambi, ariko ubu impari zikaba zikiri muri sentare kugira barabe ko ukurikije amategeko. Siriake muhawe nayo, BBC Gahuza Miryango, Nairobi.
Urakoze Siriake muhawe nayo. Tugejeje ku isaha moya z'ibiri minota 18 igitega ni Kigali, hano i London ni saa 11 n'iminota 42, Nairobi ho ni saa 2 z'ibiri minota 18. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva kuri Kesol FM muri Uganda no kuri BBC Gahuza akadomo kwa mucyango kuri Facebook Live mu buryo bw'amashusho. Ndi Providence Nyuva, mukanya turakomeza ku makuru arambuye.
BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 nibice 8.
Mu gihe ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira mu bice bitandukanye by'isi, hari igisa n'inkuru nziza muri Kenya nibura ku gicuruzwa cy'ibigori, aho ubu ibiro bibiri by'ifu yabyo bigiye kujya bicuruzwa ku kiguzi kiri munsi gato y'idolari rya Amerika, no kuvuga amasaha nk'ibihumbi 86 nk'amafaranga 870 y'u Rwanda. Mbere byaguraga amadolari 2. Ibi rero biri kuba mu gihe Kenya yitegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi gutaha kwa munani. Inkuru ya Charles Gidonga muragizweho na Ferenga Kwaye.
Kenyatta yavuze ko ikibazo cyugarije Kenya ubu kizamuka ry'ibiciro by'ibintu nkenerwa by'ingenzi giterwa n'ibintu bibiri. Icya mbere n'abacuruzi bigenga b'ibigori babyungukiramo, icya kabiri ngo n'abanyapolitike babyivangamo.
Hagataho n'indahombera muri aya manyanga. Umunyapolitike niyaronka amajwi yiwe kubera aya manyanga, umukozi wo kurusyo akunguka umunyagihugu muto kandi ari we ngira kamaro muri ibi byose aronkiki. Imera n'imperuka ninde ingaruka za yamanyanga zikorako, nta wundi atari umunyagihugu asanzwe.
Perezida Kenyatta avuga ko uku kugabanya ibiciro bigezweho nyuma y'iminsi y'ibiganiro byakorwaga hagati ya leta ye n'abagurisha ibigori. Muri ibyo biganiro ngo leta yemeye gukuraho umusoro utangwa kuri gari ya moshi n'umusoro wo kwerekana ibigori bikurwa mu mahanga. Ibi bitangajwe hashize iminsi mike icyegera cy'umukuru w'igihugu William Ruto aneguye igitekerezo cyo gushaka kugabanya ibiciro ku bintu byangombwa, hasigaye gusa ibyumweru bike ngo bajye mu matora ateganijwe ku itariki ya 9 z'ukwezi gutaha kwa munani. Bwana Ruto araharanira bwa mbere ikiringo cy'umukuru w'igihugu, akaba ahatanira uwo mwanya na Raila Odinga. Bwana Kenyatta yashyigikiye Raila Odinga ubusanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kuzamusimbura ku mwanya umukuru w'igihugu.
Inkuru ya Charles Gitonga umwanya nkuhe Jean-Claude Mwambutsa turuhuke mu mikino.
Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye kaze muri aya makuru yacu y'imikino. Duhereye ku mukino wa volleyball ikinirwa ku mucanga tuyifatiye mu mikino ya Commonwealth. Abakinnyi babiri Olivier Nagengwa na Venus Gatsinzi nibo bazahagararira Rwanda mu mikino izabera mu Bwongereza guhera mu mpera z'uku kwezi. Ku itariki ya 30 z'uku kwezi u Rwanda ruzakina na Afrika y'Epfo rukine n'ibirwa bya Maldives ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, naho ku itariki ya gatatu rukine na Australia. Mumupira gw'amaguru w'abagore Maroc na Afrika y'Epfo nibo bagomba guhurira ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Afrika kibera muri Maroc. Ni umukino uteganijwe ku itariki ya 23 z'uku kwezi, naho umukino w'umwanya wa gatatu ukaba uzaba ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi. Mu makipe yombi nta nimwe iregukana iki gikombe, uretse ko Afrika y'Epfo yo imaze gutsindirwa ku mukino wa nyuma inshuro eshanu zose. Mbere yo kugera kuri uyu mukino, Maroc yasezereye Nigeria ifite ibikombe 9 byose birimo n'igiheruka. Byasabye ariko kwiyambaza penalty Maroc itsinda 5-0, mu gihe umukino wari warangiye ari igitego kimwe ku kindi. Afrika y'Epfo yo yasezereye Zambia kuri penalty yabonetse ku munota wa nyuma ndetse ntiyavugwaho rumwe. Tutarava aha ku mugabane wa Afrika, Mohamed Salah wa Liverpool na Sadio Mane bakinanye, ariko uyu akaba yarerekeje muri Bayern Munich hamwe na Edouard Mendy wa Chelsea. Nibo bagomba gutoranywamo umukinnyi mwiza w'umunyafrika w'umwaka mu bagabo. Mu bagore ho umukinnyi mwiza agomba gutoranywa hagati ya Asisat Oshoala wa Nigeria na FC Barcelone, Ajalan Chut Njoya wa Cameroon na Inter Milan, ndetse na Grace Chanda wa Zambia. Tukiri muri umupira w'abagore, imikino y'igikombe cy'Uburayi igeze muri kimwe cy'akane kirangiza uyu munsi. Ubwongereza bukaba bugomba guhura na Espagne. Indi mikino ya kimwe cy'akane nizahuza Ubudage na Autriche, Suede ikine n'Ububiligi, na Ufaransa bwisobanure n'Ubuholandi. Ku isoko ry'abakinnyi, ikipe ya AS Roma yo mu Butaliyani yatangaje ko yamaze gusinyisha rutahizamu Paolo Dybala wavuye mu ikipe ya Juventus. Dybala yagiye muri Roma ntacyo atanzweho kuko yarageze ku musozo w'amasezerano. Uyu mukinnyi w'imyaka 28 asinye ikipe ya Jose Mourinho nyuma ya Nemanja Matic we wasinye nyuma yo gusoza amasezerano yo mu ikipe ya Manchester United. Naho ikipe ya Manchester City yo yateye utwatsi icyifuzo cya Paris Saint-Germain yifuzaga kurekura rutahizamu Neymar nk'ingurane ya Bernardo Silva. City yavuze ko ibi bidashoboka kuko Silva ayifatiye runini. Neymar wagiye i Paris hishyuye miliyoni zisaga 200 z'amayero asa n'utabanye neza n'ikipe muri iki gihe, ndetse ikabikomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko ishaka kumwikiza. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe. Amakuru yacu natuyasoreje mu gijo ryiza na Jean-Claude Mwambutsa.
Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Mbere yuko tujya mu kiganiro cy'abagore na Yvette Kabatesi, reka manze mbararikire ikinamico runana tubahishiye ejo ku wa kane.
Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye
nakugize umutware, sibyo se? Gahoreka dukomeze mu cyumba
twagiye ahubwo.
Ariko kandi udukingirizo twatumaze. Ariko nta kibazo, ndakwizera kandi nawe uranyizera, sibyo?
Umva umuntu ukomanze, ninde?
Ni saa 12:45 kuri BBC.
Karabaye, niba ushaka kumenya ibizakurikiraho rero irare kwibaba n'ejo hano kuri BBC Gahuza Miryango. Noneho Yvette Kabatesi mu ijambo mu kiganiro cy'abagore.
Niriweho neza. Marie Solange Mwineza ni umukobwa ukora amavuta yo ku ruhu nayo mu musatsi akoresheje ibimera. Solange avuga ko ibyo yize muri kaminuza ubu ari byo abyaza umusaruro.
Ubu ngubu mbibyaza umusaruro nkora amavuta ameza imisatsi ndetse n'amavuta yo ku ruhu. Amavuta ameza imisatsi nk'abanyakora ni vitamine ikozwe mu gitunguru na karoti ndetse na tangawizi ijyana n'amavuta akoze mu gikakarubamba none hana n'amavuta yo ku ruhu nayo akaba akoze mu gikakarubamba ibyo ngibyo nibyo nkora kuri ubu ngubu ariko mfite nibindi nshaka kuzakora
harije ibyo bibazo by'umusatsi n'uruhu nibiye
amavuta yangiye twasane Sol Skin Care akiza imiburu mu bwanwa ibishishi ibihushi bimwe abana barwara mu mutwe cyangwa ibifaranga ku ruhu ibimeme hagati y'amano kumwe abantu bacika ndetse n'inkovu z'ibiheri mu maso zigenda zishira ariko cyane cyane ku bantu bitamaze igihe donc ibyo ngibyo nibyo ku mavuta y'uruhu noneho amavuta y'umusatsi ariyo Sane Sol Hair Vitamins na Sane Sol Hair Oil yo ameza umusatsi kuba damu bamwe bacika imisatsi bonsa cyangwa yo babasuka bashyiraho cyangwa ama plant imisatsi gacikagurika abasore bazanye uruhara imbura gihe cyane cyane munsi y'imyaka 25 cyangwa abana bafite ukwezi kumwe abana bakiri batoya umusatsi utinda kumera nabo iyo bayikoresheje amavuta yanjye imisatsi iramera ndetse n'imvuvu zigakira kubazirwaye
uyu munsi rero ubimaze mu gihe kingana gute ibyo murakora
Nibyo ndimo ndakora mbimazemo imyaka igiye ku 2.
Ukoresha ibi bikoresho se mbona hano ndabona igikoresho gisya nibyo?
Yego. Nibyo nkoresha ndi gusya nyine ibyo byose navuze ubundi nkakura mayo mavuta nkaya packinga mu macupa.
Aba macupa nari ya ndeba hariya?
Yego.
Birabikarito byose.
Birabikarito byose niya macupa.
Ukora se nka macupa ngahe ku munsi cyangwa se ku cyumweru?
Mbo bitewe nuko wenda ama produits arataramenyekana cyane ndakora nkabika nkora nka litiro wenda nk'ijana nkazibika nkaba nazigurisha mu gihe cy'amezi nk'atatu ngenda ngurisha make make
Marie Solange Uwineza ibyo akora yabyize muri kaminuza akaba afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bijyanye n'ubutabire bushingiye ku bidukikije by'umwihariko kubyaza umusaruro ibikomoka ku bimera
byantwaye imyaka myinshi urumva nize université nayize hafi imyaka 12 Ya ubwo universite nayize muri Maroc ngende kuri Bourse y'u Rwanda natangiye mu 2008 nibwo nagiyeyo niga biologie ibinyabuzima mbyiga imyaka 2 nyuma y'iyo myaka 2 nari mfite guhitamo amashami menshi nahisemo kujya kwiga ibijyanye n'ibidukikije kurengera ibidukikije nahere ku bijyanye n'ibyo ngibyo birishimi cyane ariko ngiye nkunze ibijyanye no kubikoresha noneho kubimera ku bantu ku buzima bw'abantu atari ibijyanye n'amashimi cyane
ni ibintu bitagaragara cyane ndetse noneho kugeza ku kiciro cya gatatu cya kaminuza ho bikaba ibindi wowe waba warabitinyutse gute nk'umwana w'umukobwa
guhera niga secondaire icyo gihe hari hagezeho gushishikariza abana b'abakobwa kwiga science rero njyewe niga no muri tronc commun nabaye wa mbere mu ntara nabaye umukobwa wa mbere mu ntara donc nabonye igihembo cya madame Jeannette Kagame ya intara ya Cyangugu
Solange nk'umukobwa wigaga ibyo bintu hayinzitizwa huye naso
inzitizi cyane nahuye nazo navuga ko ari eshatu ya mbere niyo kuba narindi wacu kandi nari narabaye hanze igihe kirekire nubwo nataga muri vacances ariko hazamo ikintu cyo gukumbura abo twari tumenyeranye bakagenda nkasigara haza abandi bashyashya ntago biba byoroshye inzitizi ya kabiri nahuye nayo niyo ijyanye no mu bushakashatsi kuko iyo umwarimu akubwira nkuko ngiye urumva baranyinginze nkoze nkorane nabo banyumvishaga ko byoroshye bari guseka iki ariko iyo ubigezemo ntago biba byoroshye yindi nzitizi ya gatatu nahuye nayo nuko narwaye kubera umunaniro ariko akabamo n'ikintu cyo kuba umuntu yiyizola kugira ngo yiconcentre bigutuma wi utegera abandi bikaba byagutera uburwayi namenye ko ndwaye kuko nabonaga ndi kwitwara bitandukanye n'ibisanzwe njya kwivuza Donc mama ni wanguje n'umuntu wanjye w'umuganga anshakira abandi baganga bahano njayo nanye subira kwiganisha makanyabugabo inama za muganga ndazikurikiza ngo ndabirangije ariko ntago byari byoroshye
urangije wari ruhukije
nariruhukije naranarize cyane emotionnellement kuko ari ibintu umuntu nyina babona ari nkaho ari igitangaza mu buzima bwe yego byambere nk'igitangaza ndarira nshima Imana nshima n'abavandimwe ndetse nabo barimo banje nabo bambaye hafi n'abantu bose bambaye hafi
Sora n'imyaka yose wize n'ibibazo byose wahahuriye uwakubwira ngo wongere kujya kwiga bakwemera
kugisubira ku ishuri rwose ndumva nta kibazo nagenda nkiga nkagira ubundi bumenyi
uwo munaniro warashize na yamvune
ntago byashize mvuna nabitekereza ariko kwa ko nabiciyemo namenye uburyo nashobora kwimanaginga kugira ngo bitangire ingaruka
uretse rero inzitizi zo kwiga muri uku gukora amavuta mu bihingwa nabyo ngo Solange ajyahuriramo n'imbogamizi
ngo ninge mbyitunganyiriza rwose birantemagurira ufite n'amafoto ariko ntago nishisha nzikari naho nkuru umugati wanjye kandi bikakarubamba niyo bitemye umuntu kwa ko mbandi kubikora murumva bivura ni n'umuntu wakomeretse igisebe bihita bikira vuba nta kibazo
uyu munsi Solange yavuga ati intumbero iri imbere ni nkiyi
ama produits d'abord nkora yitwa Sanesal namaze kubona ko ibyo nkora deja bikemura ibibazo byinshi muri societe rero hari nibindi byifuzo abantu baba bamfiteho nifuza ko amavuta yandi bifuza cyane iki kibazo nayo naye abakorera noneho bikazaba uruganda runini cyane rugurisha hano rukanagurisha no hanze izina ry'u Rwanda rikamenyekana muri ayo mavuta kubera Solange yego
Solange Uwineza ukora amavuta yo ku ruhu nayo mu musatsi akoresheje ibimera ni naha rero dusoreje muramukeho
naho rero mugato dasaha udashakishirizwa urumva ko uwa Solange awoshakira mu bimera urakoze Yvette Kabatesi mwaganiraga na Marie Solange Uwineza yini BBC Gahuza miryango rero ugikomeje kumva ushora kandi no kuyumva kuri BBC Gahuza kadomo.com ndetse no kuri podcasts
BBC Gahuza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu cyangwa computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye
Ibiganiro bya BBC Gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast
Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza miryango ari go bbcgahuza.com urondore ahari podcast
Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo.
Bakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize ukushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe.
Taramana ibiganiro bya BBC Gahuza miryango kuri podcast.
Rimwe muri ayo majwi mwumvaga rero yamamaza izo podcast zacu ni rya Robert Patrick Misigaro wahagarutse muri studio kutwibutsa agizweho ku isi Robert.
Ugwego nyobozi gwishiramwe gya buraya gwatangaje umugambi w'ibihe bidasanzwe uzofasha mu gihe cimbeho nyinshi canke hiver n'ivyashika mu Rusiya bugaga ukugara imihura yose y'umwuka wa gaze wifashishwa mu gushusha ivyo biramutse rero bishitse ku gwego nyobozi rusaba ibihugu by'ibinyamujyango kugabanya gaze bikoresha gushika ku rugero rwa 15%. Onayo guhiganirwa ku mushikiranganje wa mbere w'umushasho bwongereza ubisigayemwo abakandida babiri wahoze ari umushikiranganje ajejwe ubutunzi Rishi Sunak hamwe n'uwarajejwe imigenderanire n'amakungu Liz Truss gutora ari umushikiranganje wa mbere mushasha akata anaba umukuru w'umugango uri ku butegetsi conservative bizoba mu ntango z'ukwezi kwa 9 Nayo umukuru w'igihugu mushasha wa Sri Lanka yasavye ko haba ukwiyunga imbere y'ibibazo igihugu kirimwo ariko bwana Ranil Wickremesinghe yanagabishije yuko ngo atazokwihanganira ibikorwa yise ko ari bidakurikije demokrasi byo gutembagaza ubutegetsi mu gihe ibihe by'ubushuhe budasanzwe bibandanya ku mugabane wa Buraya ubwo bushuhe bwinshi buvanze no kubura kw'imvura buriko burabangamira cyane ibidukikije ubudage n'ubusuwisi byagaragayemo ubushuhe buri hafi ya degree Celsius 40 muri no ondwi ibyo rero bikaba bituma haba ubukene bw'amazi bikaca bibangamira ibidukikije nayo inama nkengu z'amateka y'Utaliyano yagaritse ibiganiro ku ngingo izashikirizwe n'umushikiranganje wa mbere zo kugerageza gukiza leta yiwe igeze atemba pardon
urakoze Robert Bateke Misigaro nanje mbere yo kuva muri studio nakubwira ko hano i London ejo hashize kuwa mbere urukiko rukuru rwa rayirubwiwe ukuntu abategetsi mu Bwongereza baburiye guverinoma inshuro nyinshi kureka umugambi wayo wo kohereza abimukira basaba ubuhungiro mu Rwanda nkuko ibinyamakuru bya hano mu Bwongereza birimo na Reuters bibivuga ngo u Rwanda rwarwana kuwe ku rutonde rw'ibanze rw'ibihugu byagomaga gukorana n'u Bwongereza muri gahunda kubera impungenge zishingiye ku burenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda inkuru ushobora kwisomana kuri BBC Gahuza akadomo.com ku buryo burambuye ni naho ushobora gusanga n'imakuru utabashije kumva mu minota 35 kuri radio nshimire Niki wadufashije kubuhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akugereho ameze neza biganu bya bibona Florentine Kwizera Gendi Prudence Njumva wakoze gwete mu BBC Gahuza miryango raharyana wirindurinde abandi na hejo